Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha sizawuza ke nentetho ephuma phaa ku-10111 umqeqeshi ke olibambela phaa uqela leKaizer Chiefs umfana omdala u-10 uthi le nto makayondlale ke kumzi wonke ke wezemidlalo ke lapha ke eMzantsi Afrika into yethu umfana omdala ezontsuku ke zokubana iKaizer Chiefs mayithathe noba ngomphi na umdlalo okanye ke ithenge namphi na umdlalo uthi ke zifikelele esiphelweni bona beyeKaizer Chiefs ngoba kuphulo lokubana bazoqala iplayer bayijongisise kakuhle into yokubana ingaba na ikufanele na ukuba ingabaleka phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Uthi umfana omdala ke sisicelwa thiwa siphosa phaa kwi-management eKaizer Chiefs into yokubana ke kwisizini ezayo njengoba bezawuhamba ke bengena indlu nendlwana bekhangela ke abadlali uthi athazana iyacenta ukubana baze baqiniseki into yokubana ke xa belanda umdlali lo mdlali lowo ke ngumdlali ozokwenza shento ukubana ke usekulungelweni ukubana angabaleka phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Watsho ke songeza isizathu ke esimenze uba makenze kanjalo uthi ke okokuqala abadlali abanintsi kuyawafumanisa into yokubana abekho rate into yokubana ke bangamela ke iqela leKaizer Chiefs. Abanye ke uthi ke bawoyika nditsho ukudlala phaa ngaphakathi ebaleni sele bafake labo nto yokubana ke abakhululekanga abanye ke abaqinanga kwasetraining. Loo nto ke uthi iyakuxelela ke ungathi uncancazele ke xa ufakwa kwi-starting line up kaKaizer Chiefs. Loo nto yakuxela into yokubana ke awukabikho ready ke ukunxiba ijezi leKaizer Chiefs ngoba uthi ke iplayer ke eselungileni okuba ningadlala iKaizer Chiefs isuka nje isesikimini yangqeshi yabona kanti yokubana ke ilambe lokumela ke ijezi leKaizer Chiefs. Uthi ke ininzi ke lee players anazo zii-players ke ezingekho ready into yokubana ke zingamelana neKaizer Chiefs. Uthi ke kwisizini eza kufuna ukwenza sure into yokubana ke kusayinwe players ke ezirethu okanye ke eselungile into yokubana ke zinganxiba ke ijezi leKaizer Chiefs. Uthi ke loo nto iza kwenza amakhosi akwazi into yokubana ke angene sikhaphu ke kwisizini eza kodwa ibiza kuqhubeleka ngolu hlobo ibe nee-players ezintshe njengezizikhoyo. Uthi ke loo nto aphendeni kubunzima phaa kwisizini ezayo athazwa ndibona umfana omdala ke ikhona into ayiqaphileyo ke apha kwezi players zonke ziphaa kwiKaizer Chiefs. Uyabona u-athazwa into yokubana ke akho lapha iKaizer Chiefs ke ingaya khona ngezi players nazo uthi kuninzi lazo alukho ready into yokubana ke linganxiba ijezi eKaizer Chiefs ngoba uthi ke kwale nto ibayiplayer ke uthi usayifaka kwi-starting line apho okanye iplayer ke inxibe ijezi leKaizer Chiefs ingazithembi yoyike notrap yoyike nopasa yoyike noku ingabikho free ingakhululeki. Uthi loo nto iyakuxela into yokubana ke ayoplayer eKaizer Chiefs uthi bona beziiplayer zeKaizer Chiefs kwamandulo uthi wawuthi usonxiba ijezi leKaizer Chiefs ke ukhululeke futhi uzibone nayo into yokubana uyiKaizer Chiefs kwaphangaphakathi ebaleni. Loo nto iyakwenza ukwazi upasa iyakwenza ukwazi ufaka inqaku iyakwenza ukwazi ukwenza yonke into ube free ukhululeke kodwa uthi ezi players zikhoyo azikhululeki zizibambile ziyoyika. Uthi loo nto ke iyakuxela into yokubana ke ayizo players ke bekumele bazilala phaa iqela leKaizer Chiefs. Loo mazwi ke aphuma phaa ku-10 esithi ke kwisizini ezayo ke bafuna ukwenza sure into yokubana ke basayine iplayers ke eselungelweni phaa kumakhosi. Khaningene ke abaphulaphula nation yokubana ke niva njani ngale ntetha ka-Arthur Zwane. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele.